loca Once bata banda babebe baziva Nijibondo Nijibondo Kero na magiro yunse akani una Yani kuhunga nchava kamu na itariki yanga Yama designer Wangveni peze kanabu Injanji veni bapasa uemu Mambibi Chuka kuchuka chuka kwewe Nipita findela 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 iwe